afa kakhulu amadoda emva kwempi eGreece uhulumeni wase regulator ukuthi laba bashonelwa amadoda siyobabona ukuthi bagqoka inzila eyoba mnyama noma ibe navy so that bezothola igrant noma kudlulwe emgaqweni bathathwe bahawukelwe sayithatha thina sigqokisa abantu bakithi inzila bahlupheke bademonizwe bangabe sanikezwa ngishilifu banganikezwa ngisho amagrant. It's a mental deficiency nokuba defeated by ukukonsuma everything ungayi-understand ukuthi isho ukuthini. Abafelokazi base-Afrika bayademonizwa kuze kuthiwa khona ukungcola abanako ngokubagqokisa into ezimnyama baze ba-abuzwe. Yet we are liberated. The type of liberation must demystify ukuthi senza kanjani ukuthi le number yethu siyiconvecte into economic wealth. Siyavala ke mndeni wakamashimane, mndeni wakamagujwa ukuthi ke mabheshingo bey artist ubey icon umndeni siyofisa ukuthi si honorise into enhle ayenzile esizweni ngokuthi uhlangane umndeni ama-Afrika ngenxa yesimo esekusona kugcina kubangwa nento engelutho igcina ijabula imida ideological superstructure kuhlekiswe ngathi instead ukuthi siqhubeke sim-onarishe obekade edumile.